go leng ga ka ke ne ke le motho ne ke rata bo dira ga dithata. Fa ke fetse sekolo sa ke ne ke na le tumelo e ntsi mo go nna ya gore nka itshetsa ka bo dira ga dibaka. E jaanong ga nne batsadi ba ba sena tumelo e ntsi mo bo diragatseng baka gore nka kgone go itshetsa ka bone ka ko lapeng re godile go pepetlololwa dikolo kana go diriwa yone penalty e ne ba dumela thata mo go yone mo go feleletseng go ne ga kgosa kgotlhang kana mo ne go nna teng mo ke feleletseng ke dule mo jarateng. Fa ke fetsa go tswa ko lapeng go ne go se motlhofobile go ne go se bonolo. Ka felela ke kopana le ditsala tsaka tse ba neng ba felela ba mpolelela gore ne nka go tsamaya ka go bontsha bo diragatsi bo ke neng ke na le bone. Ga nna le a campfire e ne e leng gore ke tshwanetse gore mongwe le mongwe a tswe foo a bontshitse se a se itse ebile se a se kgonang. Ga tla mo go nna mme ke ne ke le motho shy.
When I am down and all my soul's so weary, when troubles come and my unborn envy,
I found my voice.
I am still and waiting in the silence until you come and sing a world with me.
I felt like a fiance. Simologa ga no ga bulega menyetla got opportunity to go and have lunch with the president, had a scholarship to do sound engineering. Jaaka le nna ke batla go ipona ke fetotse bosula ba bangwana o mongwe ko ntle koo. Se se tlhokagalang thata-thata ke go dumela mo go wena.